Uyazi impilo iphambana nezinto. Ufika usebenze kanzima, usebenze kanzima. Uthi lapho usuzophumelela, uvela ugive up. Uyazi ugive up nini? Ugive up lapho usuzophumelela. Lapho usuzophumelela kuleyo nto osuke uyenza, ila ufika ugive up khona. Lalela ngifuna ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi la uzogive up khona, ila usuke usuzophumelela khona. Ngithi la ugive up khona ungabisa give up ngoba la uzophumelela khona ke lapho.